Praise the Lord, ake sithandaze. Baba wethu namandla wonke siyabonga namhlanje na. Ntambama sitha likhe igama elihle njengelakho. Igama lakho lingumboshongo namandla. Bonke ababalekela khona bayalondeka. Nkulunkulu wethu namandla wonke sibonga namhlanje uMusa osinikeze wona umisa wakho mile kuzobe phakade. We give you praise, we give you glory. We give you honor in Jesus' name. Amen.
Oh, oh, sengi dinga.
Lesisikhathi sibingelele kakhulu sibingelele yonke iteam yala kwicebo lakhe amen simbonge kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi omangalisayo abawenzayo ukuthi basivuselele njengebandla lika Jesu Kristu siphinde sibingelele bonke ababukeli emakhaya, those who are watching online, we love and appreciate you. Namhlanje nangifisa sibheke incwadi ka Jeremiah chapter number 29, and sibonge kakhulu worship team that has done an awesome job, and also sibonge nompostoli S. James Somi for ministering such a powerful word. Ngifisa sibheke u chapter number 29 verse number 10 and verse number 11 kufundeka kanje. This is what the Lord says. You will be in Babylon for 70 years. But then I will come and do for you all the good things I have promised. And I will bring you home again. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you, and I will bring you home again to your own land. Father, we thank you for your word in Jesus' name. Amen. Namhlanje ngifuna ukushumayela, and I'm not just preaching, but I am attacking. I am not just preaching, I'm just here to make an attack. Because I understand ukuthi izikhathi esikuzo, one of the things that is attacking us unapologetically, ukufa. Ukufa ngendlela oku-attacka ngayo, ku-attacka ngale ndlela yokuthi akusenawo ngisho amahloni. And therefore, we are here to attack back and be victorious. One of the things izwi likaNkulunkulu eliyikhulumayo la lithi abantwana bakaNkulunkulu ababekhethwe uNkulunkulu, they found themselves later on being in Babylon. Bayithola baseBabylon. Uma beseBabylon, basezweni lapho bezigqila khona, they were held captive. Now, to be held captive means ukuthi awenzi intando yakho, kodwa wenza intando yalowo okubophile. Now, lithi zikaNkulunkulu, then God spoke to them through Jeremiah. And uJeremiah, uma ethumela umlayezo, he sends it to the priest and to the elders who are already there in the place of captivity. Uma uNkulunkulu ethumela izwi, one of the things I show you, uthi you need to understand ukuthi noma kunje, but your exercise must not stop. Uthi noma senifike esikhathini sokuboshwa, kodwa ukwenza kwenu akungami. Uthi ke uNkulunkulu uma ikhuluma uthi, I want you to start building homes. Uthi yakhani izindlu. Uthi I want you to plant gardens. Uthi tshalani ingadi. Uthi ngaphezu kwalokho, I want you to marry. Uthi shadani. And ngaphezu kwalokho uthi ningagcini ngokushada, kodwa ibani nabantwana. Ngaphezu kwalokho bese thi nikhulekele i-welfare yezwe enikulona. Ngoba uma lake laba kahle izwe enikulona, nani kuyoba kahle ngani. Uthi when you pray for the welfare of the place you are in, the welfare of the place you are in will determine your welfare. Bese ethi ngaphezu kwalokho, ningabalaleli bonke abaprofeti, ngoba sekukhona nabaprofeti bamanga abakhuluma izinto engingabathumanga zona. Bese ethi uNkulunkulu kuverse number 10, inakho uNkulunkulu akushoyo, uthi nginamacebo amahle ngani. Uthi nizohlala khona eBabylon, but nizohlala for 70 years. Na ngifuna ukusho lento ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma lamazi uthi noma nihlele eBabylon, kodwa aniyukuhlala permanently. Kunesikhathi sokuphuma. I feel like saying ukuthi noma yiphi season esingena kuyona, asingeni kuyona to stay there permanently, but singena kuyona sazi ukuthi kunesikhathi sokuphuma. Namhlanje ngizosho ukuthi noma ngabe kuthiwa singene ku 2020 safika ne COVID, kodwa kwi-COVID kunjalo ngizomemezela ukuthi sikhona isikhathi sokuphuma. And uma sesiphumile, lithi iBhayibheli lami, uyokhohlwa nawusizi lwakho, ulukhumbule njengamanzi adlulileyo. Oh,
kwathi ngithi sonke isikhathi esinzima odlula kuso bokwazi ukuthi uma ungenile kunesikhathi sokuphuma bake bafaka uDaniel emthemphandweni wengonyama wangena kwasho ukuthi akayini kuyohlala permanently kwafika isikhathi sokuphuma phakathi emphandweni wengonyama kwake kwafakwa uShadrach, Meshach no-Abednego bafakwa esithandweni somlilo owayebafakile wayeyitshela ukuthi bayophela kodwa kwasho ukuthi noma bengenile emlilweni kunesikhathi sokuphuma namhlanje ngizosho ukuthi kunesikhathi sokuphuma asiyi emathuneni noma bangawamba bayimphela bona thina sizophuma kulo nyaka siphume siphilile because we understand ukuthi asikho isikhali esibekelwe thina esiyophumelela nolimo nakusivukela lunokwahlulelwa oh ngizwi iBhayibheli lami lithi he who dwells in the secret place of the most high God shall abide under the shadow of the almighty he will say of the Lord he's my fortress and my refuge in him will I trust let 10,000 will fall at my right 10,000 at my side but it will not come near me there's no arrow that flies by day there's no terror that flies by night that shall be able to come near me song is khathongene kuso goodness it khathe sokhuma
Jesus. You are in Babylon, but it's only for 7 years. Oh, I feel like saying, Huguti, go kina tina la. Because God is for us. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Usethi uNkulunkulu I will come for you. I feel like saying this. Ukuthi nakulonyaka God will come for you. uNkulunkulu uzofika aphule ukhibe. Lo mkuphi nokhibe uzokhipha okhibeni nokhiba lwaphule. God will come for you. You need a business. A business like all the I feel like saying God will come for you. It's in those I hand the but God will come for you. I want you to understand who will come for you.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
He will come for you. He will come for you. He will come for you. Now I want you to understand this. I want you to understand this as I close. Ukuthi uthi will come for you as I have promised. Uyabona ke uNkulunkulu makathi ngizokuza ngoba ngithembisile. Sazi kahle ukuthi othembisile uthembekile. Ngamanye amagama uNkulunkulu akasiyi umuntu ukuba ngathembisa aphinde aguquke. Lithi iBhayibheli lami izethembiso zakhe zinguyebo futhi zingu-amen. Ngamanye amagama lokhu uNkulunkulu akushilo kunguyebo kuye kodwa ku-amen ngithi. Ngamanye amagama there is a yes dimension which is a God dimension and there is an amen dimension which is our amen which is our dimension. I want to say this ukuthi ngamanye amagama mayethu uNkulunkulu yes you are healed funeka mina ngithi amen I am healed mayethu uNkulunkulu ngiyaphumelela funeka ngithi yes I am prosperous why yesho njalo ingokuthi nginamaceba amahle ngani
Jesus hallelujah
yabona mayethu nginamaceba amahle ngani uthi ukuthi mangalikhuluma icebo icebo lami lingevinjelwe aningazoma niyangizwa icebo lami lingevinjelwe namhlanje ngizosho ku-2020 ukuthi icebo likaNkulunkulu ngezimpilo zethu ngeke lize livinjwe
sizophumelela thina sinamandla thina we are the heads we are not the tails we are above we are not beneath them we are blessed going in we are blessed going out we are blessed in the city we are blessed in the field.
Like this. I'm attacking the enemy's camp. Satan efuneka azukuthi ngeke sife thina.
Thank you Jesus.
Noma amen ukuphela. Ngoba sekushunyelwa kakhulu. Angifuni ukuthi sifike lapho esikujwayela khona sikwamukele ukufa. The devil is a liar. Ngeke sikwamukele. Because uNkulunkulu, I know the plans. Now let me tell you about the plans. My uNkulunkulu, I know the plans. Ushukuthi into enamandla enginayo, it's the plan. Akasho uNkulunkulu uthi I know the building. Uthi I know the plan. Yabonga basila kulendlu. Into powerful ngalendlu, akusiyo lendlu. Into powerful plan. Ngoba ama storms angafika, afika shaye indlu. Mayisishayekile indlu, awubisazi ukuthi umnyango wawukuphi, awubisazi ukuthi amawindi aye kuphi. Kodwa mawulandi plan, iplan ifike ikhombise ukuthi umnyango wawula. Imeasurement esuka emnyango, ikali passage yayu 2 meters. Namanye amagama into powerful uNkulunkulu ayaziyo ngeimpilo zethu. Uthi I know the plan. Uthi plan ngeke inyakaziswe. Let me tell you, iplan yempilo yethu is in the hand of God. Kunganyakazisi indawo esihleli kuso, kodwa iplan kaNkulunkulu ngempilo yethu ngeke izinyakaziswe. Uthi it is the plan to prosper you and not harm you. It is the plan to give you a hope and a future. Namanye amagama, bambi icebo likaNkulunkulu ngoba uma izimo zifika zishaye building, kodwa makusekhona iplan, uvuka ngeplan. Uthi nginamandla okwenza konke ngaye uJesu ongingenisayo. Somebody shout hallelujah. Close like this. God's plan is for us to be victorious. Namhlanje ngizodeclare ukuthi it's still our time, our season of total victory. It is still our time, our season of ukuthi sibone izinto ezinkulu nezifihlakeleyo. We will get to the other side because the plan is in the hands of God. Namhlanje, I want you not to be afraid. I want you not to fear, but stand in the plan of God. Stand in the promises of God. When everybody esephambanisa ulimi lwakhe because of what is going on, little Bible, when there is a going down, you shall say there is a lifting. Namhlanje ngifuna uphambane nesimo because icebo likaNkulunkulu linevinjelo. God bless you.